ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu shira matiko TV imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho inombonesha kure yacu ari no yanyu shira matiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu sata bitandukanye aho kwibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazi na muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido president Ndayishimiye yoba nawe atanguye kubabazwa n'inyifato za Angeline gucicanke ni bimwe nyine aherutse kwita ubujanja n'ubuswahili president Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo yaravuze amajambo akomeye cyane yerekana ko nyine nawe atanezezwa n'inyifato z'umutambukanye wewe Angeline Ndayishimiye aho ariko arasesagura itunga ry'igihugu yigurira imyenda izimbye cyane na amajambo president Evariste Ndayishimiye ashikirije ku munsi w'ejo turi buze kugarukaho aho abarundi batari bake batanguye kwibaza niba koko president Evariste Ndayishimiye inyifato yiwe iri inyifato y'umutambukanye wewe iriko nawe iramushavuza nkuko nyine bimaze gushavuza abarundi batari bake babona ko amafaranga y'igihugu amafaranga yagakwiye gukora ibindi bintu byinshi nga mu gihugu cy'u Burundi president Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanye wiwe bayinezezamo aho umutambukanye wiwe agura imyenda izimbye cyane imyenda ibya itwaye amadolari menshi cyane ariko president Evariste Ndayishimiye nawe akaba yatangiye kumwidogera ibyerekana nyine ko ibintu bishobora kuyangara mu minsi iri imbere niba president Evariste Ndayishimiye nawe asiga ye abona ko umutambukanye wiwe afise inyifato mbi cyane turaza kubigaruka ko mwidonido y'aya makuru turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi ababaje aho abagifise bikomere imyaka 8 inyuma y'ubwicanyi bwo ku wa 12 Kigarama abanyagihugu bahuye n'iryo sanganya baracyafise bikomeye cyane kubera ubwicanyi bwabaye ku igenekerezo rya 12 Kigarama 2015 aho abarundi isinzi bishwe abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero byose nyine bikozwe n'umutegetsi bwa CNDD FTD nabyo nyine turaza kubigaruka ko mwidonido ry'aya makuru turaza no kubabwira kandi ko mu rutana umwigi shaya kubizwe n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD ibintu biriko birababaza abanyagihugu batari bake babona ko indongozi z'umugambwe ku butegetsi ziriko zirakora amabi menshi kandi bikaba biriko birakorwa n'abategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD byose nyine turaza kubigaruka ko mwidonido ry'aya makuru turaza no kubabwira ku makuru ababaje cyane aho gihanga umuntu umwe yarishwe mu gitero cy'abitwaje ibigwanisho aho nyine ne benshi bemeza ko ari Red Tabara yoba yarakoze icyero ariko Red Tabara ikaba itarabyemanga ngivuge ko ariyo yakoze icyo gitero ibiriko birashavuza abanyagihugu batari bake bakabona ko umutekano utifashe neza ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gihe president Evariste Ndayishimiye yirirwa ahenda abanyagihugu ko umutekano wifashe neza sayo gusara nandi makuru menshi cyane kwabateguriye turi buze kubashikiriza mu idonido rya makuru wifuza kuzajya uba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico busabwa nta kindi no gupyona kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubuhambere mu gushikirwa nabyo tuzasebye rero amakuru yacu tatangurire mu ntara ya Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji aho abanyagihugu bagifise akababaro kenshi kubera ibyabaye ku igenekerezo rya 12 Kigarama 2015 imyaka 8 inyuma y'ubwicanyi bwo ku wa 11 na 12 Kigarama 2015 ibujumbura gisagara c'ubudandaji no mu micungararo yaho bamwe bacitse ku icumu bavuganye na SOS Media Burundi baracayuka amabi babayemo impunzi z'abarundi zakorewe amabi zahawe ishano canke ziborezwa igufa mu mwaka wa 2015 mu Burundi zisigura ko zibayeho mwihahamuka rikomeye cyane kubwaje muve impunzi ibaye Kigali mu Rwanda amagerakerezo ya 11 n'ya 12 Kigarama 2015 azokwama ari ntibagiranwa mu buzima bwa ganje ku by'ukuri umunsi wa 12 kigarama 2015 mbere kuva mu ijoro ryo 11 yabaye iminsi mibi kurusha iyo nigeze kubona mu buzima bwanje. Nibyo ko nari nshigikiye ibitero biriko biraba nubwo ntabigiyemo, ariko ukubisubiza inyuma ntibyansize ku ruhande. Abapolisi bansanze wanje mu Nyakabiga mu gisagara cha Bujumbura, hagati Imana ishimwe kuko ntibumvikanye ku ngingo yo kunyica. Baresitura imiryango bakinjira mu mazu bakarasa abantu. Kuba umuyabaga byatuma bakwica ako kanya. Njewe barantwaye. Narabonye ibiziga 10 birambaraye ku ibarabara mbako bamwe nari ndabazi. Icyanyijije nuko nari mfise amafaranga makeya mu mufuko. Baca bambwira ngo genda, twari twamaze gucika muri rohero. Akanyemerera ko nubwo bondeka ntarokoka kuko hari uwundi murwi utari kubura kunyica. Nahamaze umwanya muto, nyuma nca mpungira mu mahanga. Niko yibuka akavuga ko nyine ari ibihe bigoye kandi bikomeye cyane atazigera yibagirwa. Abagenzi biwe benshi barijwe bivugwa n'uwacibuka amasura yabonye nyine bariko barijwa, ndetse n'abariko barabica. Ndi nawe umurundi yahungiye mu gihugu cibanyi inyuma y'ubwicanyi bwo kuwa 12 kigarama yarahazwe gupfa. Ndemeza ko nari mu bakoze kirya gitero. Kwavuye ku mutakura tuja gutera ikambi yangagara iburaruko bw'igisagara cha Bujumbura. Kwinjiye atani ingorane nimwe tugize. Twarafashe ibigwanisho bimwe imbere yo gutakaza ibitari bike. Ndibuka amajambo nabwiwe n'umukomando wacu mu gutwi. Mugenzi baduhikiye umwe wese yibeko. Niho twaca duhunga dusibira inyuma. Ariko aratwereka inzira yiciwe aho nyine nanje naracitse ku icumu banteye igisasu ntezwa ntoki. Narasimbye urugo nsimbira muri karitsiye y'icenda nca ndambura impuzu nari nambaye za gisirikare. Ndemeza koko tutigeze dufata umwanya wo kwiga impinduka za gisirikare zishobora kuba. Bamwe mu ndongozi imbere bari banse ko bahakorwa icyo gitero babona ko ari ukwiyahura. Abakomeretse baci basongwa ubwo nyine. Bamwe bahambwe mu binogo rusange. Niko bivugwa n'uwo avuga ko atazosubira kugaruka mu gihugu c'amavukiro kubera amabi yakibonyemo kandi akibandanya. Undi nawe aracaba mu Burundi muri imwe mu makaritsiye yo mu manuko w'igisagara c'ubudandaje. Ndazi ku mutwe ikinogo rusange cahambwemo ibiziga bishika 10. Haraye habaye ayo mabi. Bazanywe ni kamonite ya Meli canke ya komine. Nta muntu n'umwe yari yemerewe kwegera aho hantu. Ariko mu nyuma narahagiye ku mugoroba ivu ryari rigira ribisi, ryari kiri ribisi. Ntihagera nzokwerekana ico kinogo. Hariho abandi bazi kumbure ico kinogo rusange ariko batubahuka kubivuga. Ndata umutwe umwanya wose nibutse ico kibanza cavumwe. Bivugwa n'uwo yabuze abantu benshi uwo munsi. Narabonye ibiziga bishika 10 mu Nyakabiga hagati mu gisagara cha Bujumbura. Igihe nariko ndahunga nerekeza ku mutaga uburaruko bw'igisagara cha Bujumbura. Narabonye ibiziga byinshi n'amakamyo nete yari atwaye ibiziga. Mwene wacu nawe yabonye kandi abariko barahambwa igihutihuti. Abashika 10 mu kanyosha ubumanuko bwa Bujumbura. Niko byibutswa n'umwe mu Barundi yacitse ku icumu kwa 12 kigarama 2015 yahungiye muri Uganda. Impunzi z'Abarundi zahungiye mu karere zirababazwa no kwikwega k'ubutungane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Basaba sentare mpuzamakungu mpanabyaha gusohora imitahe kubikekwa ko bakoze ubwo bwicanyi, bakaba bemera ko bazotanga intahe nibahamagarwa n'iyo sentare. Muri kigarama 2015 amakambi ane yo mu gisagara cha Bujumbura n'iyindi imwe yo mu ntara ya Bujumbura yaratewe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Ibyo bitero byakurikiwe no kwivuna aseseka amaraso mu makaritsiye yo mu gisagara cha Bujumbura be no mu makomine y'intara zari ziyamirije ikiringo ciyamirijwe c'umukuru w'igihugu muhisi Pierre inkuru nziza gisirikare ico gihe cari cavuze ko hishwe abantu 79 ku ruhande rw'umwansi hicwa abasirikare 4 n'abapolisi hanafatwa 45 muri abo bari bateye ayo makambi atandukanye nta matohoza namwe arakorwa gushika ubu ku bwicanyi bwakorewe urugo rwaruka inyuma y'ibitero byakozwe mu juru intara ya Bujumbura umushiranga ushishize amanza kizigenza wa Repubulika w'ico gihe Valentine Bagorikunda yavuze ko hari abagwanyi indwi bishwe mu buryo burimwo igipfungu gikomeye cyane agatomora ko amatohoza yuguruwe ku ntwazangabo mu gipolisi no mu gisirikare kuva ico gihe nta na kimwe kiramenyekana kijanye n'izo dosiye zibiri abegereye umugambwe ku butegetsi bama bagiriza abatavuga rumwe na leta n'igice c'abashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki kuba barahenze urwaruka mu kubasuka ku gisirikare kibizobereyemwo mu ntumbero kuronka ibyemezo byo kwagiriza indongozi z'u Burundi amabi yaho yagahomera mu mwaka yabaye mu mwaka wa 2015 aho abarundi bishwe ku bwinshi abandi bagahunga igihugu tuvuye kuri inkuru amakuru yacu tabandanirize rutana aho umwigisha kubiswe n'indongozi z'umugambwe CNDD FTD umwigisha ku ishuri ryisumbuye rya komine rya buta muri komine n'intara ya rutana ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi yarakubiswe ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana abikekwa ko bamukubise barahagaritswe umwanya muto mu nyuma bararekurwa ku itegeko rya buramatari wa rutana Olivier Nibitanga abanyagihugu muri iyo ntara basaba ubutungane kuri uwo murezi ubwambanyagihugu ko bo kumutumba gitaba uwo mwigisha yakubiswe mu ijoro ryo kuwo Imana uheze hafi isaha zibiri z'ijoro abanywanyi batatu b'umugambwe uri ku butegetsi furanzima arongoye umugambwe Saint-Fede kuri uwo mutumba urongoye imbonerakure umuhare w'umugambwe uri ku butegetsi yitwa Karaveri n'umukuru w'umutumba Domiane Nkinahamina barakubise umwigishwa ku buryo bukomeye cyane umwigisha Benwa yajanywe ku biro bya zone imbere yo gukubitwa abamukubise bamusize ari ikiruruma ku bw'ababibonye bukeye bwaho urongoye imbonerakure yarahagaritswe n'igipolisi mu nyuma umukuru w'umutumba gitaba Dominie Nkinahamana nawe nyine yarahagaritswe n'igipolisi ibyatangaje abanyagihugu bo muri uwo mutumba iminsi itatu inyuma y'uko guhagarikwa kwabo bararekuwe rwose baza bidegembya ubw'amasoko yegereye iyo dosiye irekurwa ryabo ryategetswe na Olivier Nibitanga buramatari wa rutana buramatari yavuze ko bagwaniye igihugu rero ko bidakunda ko baguma mu gasho niko bivugwa n'isoko yegereye iyo dosiye abanyagihugu bariyamiriza iyo nyifato ya buramatari Nibitanga yategerezwa ko bahereza amategeko kwibutsa Olivier Nibitanga arakurikiranwa ku caha cyo kuboreza igufa umudandaza wo kumugwa mukuru w'intara afatikanije n'uwahoze arongoye gendereza muri iyo ntara uwo yahoze arongoye gendereza yarabogojwe muri ayo mabanga amasoko yegereye iyo dosiye avuga ko uwo muburamatare yavugiwe n'umushiranganje wa mbere ari nawe muranganyi wiwe mu bugeni uwo mudandaza yahohotewe nta gishobora no gutambuka neza imyaka ibiri nyuma yo gukorerwa ayo mabi aracagendera ku bibando amasoko mu butungane arababazwa n'ukuntu urwo rubanza rwanigiwe mu menshi mu gihe ibyemezo byose byari bihari kugira ngo abo bakozi ba leta bakurikiranwe n'ubutungane kuko barakoze amabi menshi cyane tuvuye kuri iyo nkuru amakuru yacu tabandanize mu Kayanza aho abanyagihugu batagira amazi bamaze indwi zibiri batagira n'intima ry'amazi abanyagihugu bo mu gisagara ca Kayanza barengewe n'ukuntu batagira amazi mu mapombo yabo bavuga ko bazohava bafatwa n'indwara zanduruka ku isuku rike bagasaba ababijejwe gukora ibishoboka byose ngo bayazane abajejwe intwaro bavuga ko ico kibazo bakizi kandi ngo umute uzotorwa vuba amakuru dukurayo avuga ko iryo kena ry'amazi rimaze indwi zibiri ku mugwa mukuru w'intara abanyagihugu bavuga ko bataronka n'amazi yo gutekesha canke kumesura bavuga ko ubu bagura ibido y'ilitiro 20 ku mafaranga y'amarundi amajana 5 ku bantu basanzwe mu gihe bari mu bukene burenze ukwemera abadashoboye kugura amazi baca bikora ku mazi yo mu nzuzi nayo yuzuyemo imegera y'indwara bavuga ko bafise ubwoba ku magara yabo bagasaba abategetsi na regide zo gutorera umuti ico kibazo n'amavuriro ntagira amazi bigaca bibagora kuvura abagwayi batagira amazi nkuko byavuzwe n'umuyobozi w'ivuriro abajejwe intwaro na regide zo barahumuriza bakemera ko bagiye gutorera umuti ico kibazo bakazana amazi meza muri ico gisagara kuko nyine biramaze kuboneka ko nyine atamazi meza ahari ibiriko biratera agashavu abarundi batari bake babona nyine ko batereranywe na leta yabo leta y'u Burundi bikaboneka nyine ko yabatereranye ku rugero rutarigera rubaho kuko nyine biboneka ko atamazi meza yigera ibahereza tuvuye kuri iyo nkuru mbere yuko tuza kubabwira ku makuru arabana nibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije amakuru yacu tubanze tuyerekeze Gihanga aho umuntu umwe yarishwe mu gitero cabitwaje ibigwanisho umuntu umwe yarishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana mu ijoro by'uyu w'Imana rishira uwa mbere icyo gitero cabereye muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza burengero bw'u Burundi Uyishwe aturuka ku ibarabara rya gatanu hafi yo kumugwa mukuru w'ikomine Gihanga muri ako gace niho ico gitero cabereye kugabanya gihugu baho umurwi w'abantu birwaje bigwanisho bavuye mu ishamba cimeza rya rukoko riri ku rubibi rw'u Burundi na Kongo barinjiye muri iryo zone hafi isaha 6 n'iminota 10 abagwanyi baragerageje gusitura ikiraro biranga Igisasu cakoreshejwe mu gusitura akararo gatwara amazi karateye ubwoba abanyagihugu kubw'amasoko yacu umuntu umwe yarahagaritswe n'inzego z'umutekano umuntu yapfuye cyo kimwe n'uwo yahagaritswe bose baturuka Igihanga bari banyurujwe nabo bantu bitwaje ibigwanisho niko amasoko yacu avuga kuri uyu wagambere mu gitondo haribonekeza abasirikare n'abapolisi benshi muri ako karere ibarabara ntiryarengana neza Hari ishyirahamwe ririko rirakora ibishoboka kugira ngo irisanurwe icyo kiraro cyasituwe n'icyo gisasu nyine kugira ngo hongere habe nyabagendwa abo bantu birwaje bigwanisho bari bafise intumbero yo gusitura uruzi kajeke ruhuza intara ya Cibitoke buraruko bushira uburengero bw'u Burundi n'ubundi burere bwo mu burengero bw'igihugu niko abanyagihugu bigana muri nyakanga guheze ikindi gitero cyegekwa kuri uwo murwi Red Tabara ofisi y'ibirindiro muri Sud Kivu ubuseruko bwa Kongo cari cahitanye abasivile babiri ku mugwa mukuru wa Gihanga muri zone Gihanga Mustanteri ahamagarira abanyagihugu kuguma bari magabo nta murwi n'umwe uremanga ico gitero ariko benshi bakavuga ko ari Red Tabara yakoze icyo gitero kuko niyo imaze iminsi ikora ibitero bitandukanye ku butaka bw'u Burundi kandi kanavuga ko igiye gukora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi kugira ngo yumvishe leta ya CNDD-FDD leta imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu tuvuye kuri iyo nkuru amakuru yacu tabandanirize ku majambo yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ariko benshi babona ko ari amajambo yuzuyemo ubujanja bwinshi cyane Perezida Ndayishimiye ahanura abanyafurika guheba imyambaro izimbye y'abanyamahanga nka guci ntimushimiye ngo mwambara guci ndetse n'indi myambaro ihenze cyane n'ayandi mazina y'imyambaro y'ahandi nimuhe agaciro Afurika n'ibihingurirwa muri Afurika Iterambere rya Afurika ntirizova ahandi kuko niryo mubona mu bazungu ryazananye muri Afurika aya majambo ahambaye Perezida Ndayishimiye yavuze uno munsi umunsi wesho mu nama iraba umugambi w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ku bijanye n'urwaruka umutekano n'amahoro yabereye ikiriri Burundi bufise umufasoni w'umukuru w'igihugu yivugira ko amara umwanya munini ku mbuga ngurukana bumenyi arondera imyambaro igezweho mwese akunze kuboneka mu myambaro izimbye y'abanyaburaya ifise amazina nka guci ndetse n'andi mazina menshi breberi ndetse n'andi mazina menshi atandukanye nyine n'ayandi byose akabikora kugira ngo yinezeze Angeline Ndayishimiye kwibutsa wahoze ari umutambukanye wa Perezida Robert Mugabe wa Zimbabwe Grace Mugabe abanyagihugu bari bataziriye Grace Gucci kubera yama mu ngendo agiye kugura iburaya impuzu ibirato amasakoshi amarori n'iyindi myambaro izimbye nka Gucci n'ibindi byinshi cyane none narwe mu Burundi nkeka dufise Angeline Gucci kuko ibyo ariko arakora ni ibintu biteye isoni kandi biteye ubwoba kuko ariko aragura imyambaro izimbye cyane benshi bakabona ko ari ugusesagura itunga ry'igihugu inyifato za Grace Gucci zahavuye zikwegera Perezida Mugabe kugeza aho abasirikare batembagaza intwaro y'uwo bita umubyeyi wa Zimbabwe kubera ari we yarongoye urugamba rwo kwikubukira kwa Zimbabwe Perezida Ndayishimiye yoba nawe nyine atanguye kubabazwa n'inyifato za Angeline Gucci canke ni bimwe aherutse kwita ubujanja n'ubuswahili ariko benshi bakavuga ko izi nyifato za Angeline Ndayishimiye zishobora gukwegera umugabo wiwe kuko ariko arasesagura itunga ry'igihugu ku buryo bukabije cyane ariko benshi bakavuga ko niba atari bwa buswahili bwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubujanja yivugiye kuba atinyutse akavuga ko badakwiye kwambara imyenda izimbye byose bigaragaza nyine ko nawe ariko arashavuzwa nyine n'inyifato y'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye banywanyi bacu ni ngaho duce dusozerera amakuru ko ariko abateguriye mu kandi kanya kari buzana amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD byose nyine turaza kubashikiriza kuri nombonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.